iKaizer Chiefs ibheka ukunikeza uYusuf Maart inkontileka entsha kusho ngaphakathi kuleli qembu lo mdlalo na 29 uzophelelwa inkontileka yakhe yeminyaka emithathu kumakhosi ngoJuni wonyaka ozayo ngokusho komthombo uMaart usezonikezwa inkontileka entsha yeminyaka emibili amaGlamour Boys umqeqeshi uNasruddin Nabi ujabule ngegalelo lika Maart futhi umthatha njengomunye wabaholi eqenjini ngakho uphakamisa ukuthi iqembu limnike isivumelwano esisha kusho umthombo ngizwa kuthiwa inkontileka yeminyaka emibili enenketho yokuyivuselela ngomunye unyaka kwengeza umthombo uMaart ophuma esikhungweni sokuthuthukiswa yi-Orlando Pirates ujoyina Amakhosi esuka kuSekhukhune United ngoJulayi 2022 ube yingxenye ebalulekile yeqembu le-Chiefs kusukela efikile ngesizini yakhe yokuqala kumakhosi uMaart udlala imidlalo engu-34 kuyo yonke imiqhudelwano ngesizini ka-2022-2023 washaya amagoli amane nabasiza ababili kwathi ngesizini edlule wadlala imidlalo engu-28 kule sizini uMaart useyidlale yonke imidlalo emihlanu eseyidlaliwe yi-Chiefs kuze kube manje ufake igoli elilodwa alishaye Amakhosi ehlula iSuper Sport United ngo-4-0 kuwe Carling Knockout Cup.